wanje ni hakanywe na papa wanje ariko mama naragize amahirwe y'ukwandera bwa mbere na mbere nabimenye ari umuvyeyi yarandeze abimbwiye arambwira ko data yanyihakanye hama mu nyuma nabimenye biciye mu mvugo z'abantu batandukanye bamwe batwita ibinyendaro hari uwanyise ko ndi gitwarire ndi kinyendaro ngwana no kumenya iryo jambo ico rivuga rero ahanini ariko nabimenye ndabibwiwe na mama niwe yambwiye ko papa wanje yanyihakanye kera ntaramenya abo dusangiye ikibazo nari nzi ko ndi jenyene kuko kwihakanwa n'umuvyeyi ni ikintu kigutera igikomere cyo kumva ko utabayeho nk'abandi kandi kukabantu nk'ako ntububayeho nk'abandi ufise ikibazo kinini cyo kumva yuko utemewe muri rusange mu muryango ntuba wemewe mu kibano ntuba wemewe ahandi abantu bose bemerewe hama ariko maze kumenya abadusangiye ikibazo niho natanguye kwiyakira ndumva ko ntari jenyene ndamenya ko hari abandi bana bihakanywe ko hari abandi bakobwa n'abahungu bihakanywe ngira inguvu zo kumva ko twoja hamwe tumaze guhura niho twashoboye niho nashoboye kumva ko nezerejwe no guhagurukana nabo kugira ngo duharanire agateka kacu ko kunezeza cyane ko gufasha abandi ariko atari agateka ko kuburana ko ntitwaburana ntabo tuzi ahubwo turi ko tugwana no gufasha abandi bavuka nkatwe kuko barahari kandi benshi
turi muri association ihurikiyemo abana bihakanywe n'abavyeyi niyo mpamvu rero twahuye n'abandi mu mvo zo kugira ngo natwe tuyakire tumenye ko turi abantu nk'abandi njyewe kubera ko nakuriye mu muryango mbana na famiye mbana na bato yabanje nabimenye nkuze n'ibyo maze guca ubwenge mugaba mu kibano ni uko umwana aba adaciye ubwenge ngo amenye ibyo bari ariko baravuga barabivuga akabyumva mugana ageze gutahura icyo ndi cyo maze guca ubwenge nkamenya ko umubyeyi tubana atari we yambyaye
hanyuma nk'uko twaronse baduha urukundo hamwe baretswe n'abantu batana bazita n'icyo bapfana bararonse urukundo rukwiye bituma natwe muri asosiyasiyo iwacu dushaka gushyira imbere urukundo dufashe abari nyuma yacu abihakanywe n'abavyeyi cyangwa batana bamenye bashobora kugira bati dutere imbere urukundo tubere ku rukundo kuko natwe twaruhawe hanyuma bagire intambwe bagire aho bahera kugira ngo biteze imbere bongere bateze imbere igihugu cacu
mwibaza ari iki gituma umubyeyi ashobora kwihakana umwana wiwe
akenshi ari naho usanga mbere atamwihakanye abishaka usanga baraburanye hari abo dufise baburanye ugasanga umwana yakuze azi izina rya se mugabo nyina adashobora kumenya iyo se ageze kuko bahuye batari bazinanye hari n'abandi rero agira ati jewe ndacyari muto nta mwana ntashobora kurera ugasanga aramwihakanye mbere akaba anabizi yuko ari we yabikoze mugabo ugasanga avuga ati jewe ntabyo ntashobora hari abandi babihakana kubera bavuga bati mbega novuga muhira ngo byagenze gute canke ugasanga nyine hari nabo usanga byavuye ku kene bw'umwe canke uwundi canke bafise ibibazo bitandukanye ibituma rero abantu bihakana umwana ni byinshi uwo mwana akorana ibikomere byinshi mu kibano bamwita igishushu mu kibano bamwita ikinyendaro mu kibano bamwita ikivangundu ugasanga nta karanga afise nk'umwana mbere ugasanga ni wa mwana kenshi na kenshi usanga yigunga bamwe bavuga ngo ku ishuri babaza ababyeyi b'umwana ugasanga ntagira uwo avuga canke mbere yananamumenye yagenda kumubwira ati jye numvume ngo ndi umwana wawe niko nabyumvise n'amakofi agahakwa kuyakubitwa ugasanga rero biramukomeretsa cyane akorana icyo gikomere cyo kutagira ababyeyi bazwi bemegwe bamwemanga nk'umwana ugasanga ni wawe ndavuga ati none kubera iki ujya mugenza nje afise se je ntagira data ku ijuru abandi bavuga ba se n'abadashobora kuvuga se ugasanga mu kibano mbere na bayinakuru bayinasenge bande batakiriye neza ingene uwo mwana w'umukobwa yazanye umwana w'ikinyendaro ugasanga ibyo byose rero bituma mu gutera imbere kwiwe birimo ikibazo gikomeye ari n'abandi kenshi hamwe hamwe rimwe rimwe usanga bafise badashobora no kwiyumvamwo ko ari abantu nk'abandi ugasanga mbere adashobora no kwiteza imbere kuko agira ati mbega nubikora nkande nubifashwamo nande mvise ishingiro irihe yo gukora ibintu biriya nitwa ikinyendaro nitwa igishushu ntagira aho mpagaze ntagira aho nicaye
none iyo hageze gutorana iyo ari umuhungu mu muryango naho baroroherwa bigenda gute
ibibazo byo gutorana mbere iyo utagira so utagira aho ubaye wanditswe kuri sokuru wawe cyanke kwa kuri mu nyokorome usanga nyene abaho wakuriye baca bakwinuba bagira bati mbere no mu bituma aburabuzwa ivyo birimwo ko bagira bati hamwe twomwemanga nk'umwana w'iwacu azahavaza gutorana iwacu ugacusanga rero ni kibazo gikomeye ntagira atorana kuko ntaho yanditswe nta namwajwi abiwabona nyina ntibamukeneye abiwabona se naho yoba yarabamenye bagira batuyo ntaze kutugora ku matungo yacu ugacusanga nyine atahagaze nta kazoza abafise mu bisanzwe atagize inguvu ngo avyironderere nta kazoza abafise ko mu muryango ko mu bintu vy'amatungo y'umuryango na hamwe abahagaze
ingendo yo kwihakana abana mubona irashobora guhagarara cyangwa ikarandurana n'imizi cyogenda gute
ingendo yo kwihakana abana sinovuga ngo izoranduranwa n'imizi ariko irashobora kugabanuka mu gihe ijambo nyakubahwa umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu iterambere ry'amakomine n'umutekano yoshyira mu ngiro ibyo yavuze abihakana abana bamaze kubona yuko bakurikiranwa bakarondegwa bakemanga nta nkeka yuko icyo kibazo gishobora kugabanuka
ni igiki cyokorwa kugira ngo abo bana bashobore gutunganirizwa
mu minsi heze twarumvise umushikiranganji arimwo ibyo by'intwaro hagati mu gihugu n'iterambere ry'amakomine n'umutekano yaraduteye intege igihe yavugiye mu nama y'uko batazasubira kwemera ko umwana yandikwa kuri se atazwi ibyo byerekana yuko leta nayo nyine itanguye kubona akamaro k'agateka k'umwana akura afise aho yicaye afise ahazwi afise aho yemewe byaduteye intege cyane kuko bizotuma ngira ngo umwana yihakanywe na se bamurondera bakamutora hanyuma akandikwa kuri se w'ukuri ntibivuze yuko hatadiri hazobeshegwa ni nacyo gituma kuko burya umukobwa arashobora kuba yabonanye n'abagabo barenga umwe kuko muri icyo gihe wewe urashobora kuvuga uti umugabo umwe arashobora kuvuga uti jewe naho yamunyanditse ko siwe wanje hanyuma nizera ko bazoshyiraho uburyo bwo gutohoza bakamenya yuko by'ukuri uwo mubyeyi yavuzwe ari we cyangwa atari we hanyuma bakamuronderera ubundi bizofasha iyi asosiyasiyo yacu kutagira iyo myitwarariko naho by'ubutungane bitari mu byo twifuza kujyamo kuko twebwe ibyo twifuza cyane cyane n'iterambere ry'umwe muri twebwe gutera intambwe tudateye ibibazo abandi.